tukijaribu na tukaona na tujibu. Haribu kila kazi ambazo ziko kinyume na wewe. In the name of Jesus. In the mighty